izolo kade ngihleli nomshana athi umshana malume uyibona kanjani intombi eqotho nezithandayo ngithi mshana intombi eqotho nezithandayo uyibona ngesikhathi sayo ukuziphatha kwayo kubi kuqotho bayo athi umshana kanjani ngithi mshana uke ucela uxolo itshela ukuthi sorry buda wenza ngalutho ngakho ngicela ungaxolisi uthi sorry sisincela ukukhuluma nawe itshela ukuthi awuyena umashonisa akikweledi buda ngakho ngicela ungeke insizwa iphonsa ithawula igadla siphukele kuyona iphenduka isula inkosi impela ivele ikhetha ukuthula mshana into wazeqotho uyibona ngesikhathi sayo ukuziphatha kwabo ubuqotho bayo athi umshana angikholwa malume ngithi mshana uma ngangikholwa ithi ngikuchazele izolo kusampondo zankomo ngishaya umlozi emlonyeni ngilibangisa emfuleni esandleni kule nginduku ithawula emahlombe nami ngizilandela ubuhle ngamanzi asemfuleni uma ngifika emadwaleni kuphela imzuzwana nje kuqhamuka isibhugabhuka sentokazi sinyathela ngabantwana ngize kugcwala amanzi emadolweni emqondweni ngifike lesithunywa sizogubhuzela kwenhliziyo mina ngisaba kodwa ngileziyothanda ungenzani uzongilahla emfuleni uzongivezela uthando emfuleni inhlanhla engaka sele sayigcina endulo nomkhulu sebayiphendula umlando omkhulu wasendulo impela mshana intokazi eqotho uyibona ngesikhathi sayo ukuziphatha kwabibi kubuqotho bayo athi mshana malume kanti njani lentokazi ekuxegisa amadolo kangaka ngithi mshana musukungijaha ithi ngikuchazele ubuhle bayo simomo nje impela ngathi ukhara manje ishiso dlula ipetshisi ngeke mina lentokazi iyangipenzisa angisahlukile nohlanye emathandweni yona iyangihlanyisa iphunga layo libe kubukhona bayo enhliziyweni ngisho emcameleni embhedeni ngiyalizwa iphunga amakushala yankazi iphimbo layo ekuvumeni kwayo ngafunga ingiculela ingomothani ngoba ivele idansi siyami inhliziyo ngisukume nokuxegelwa amadolo emlonyeni kusempini kushayana amagama kale ntokazi ingibuke emehlweni ngibuke thina sibukane ishaya ngamehla amhlophe eqhwa ngathi ukuthi olungenashebo inkosi impela le ntokazi iphethe inhliziyo engenasihlebo ngibose ngihilo ngengilo dudla intombi ayinamabele ngabe inyoka yini awubavuduni ongenabhaskidi uyangena emakethe akho ntombi yagane enyamazane sikhona awuzala abantu siyebantwini wena ntokazi ngicela ungenza umuntu ebantwini awugegele gege ntaba zonke siyangigegelwa le ntokazi inhliziyo yami ayigidele esifubeni sami ngiphethe inqola yothando ngakho ntokazi ngicela uzoba ngumshayeli cha mamasi ngixolisi ngokuqala kumele ngiqine ngakho inkinga enhliziyweni yami ngithi usiwangenela umncintiswano ngoba usuyovele wasuzalonke uthando ebenginayo kahle kahle mina ntokazi ngu-andini insizogatshena umpunga wazingelayo-ke abathi kubambe ezingelayo onkomo zidle ekhaya namhlanje ntokazi ngicela ulala udle ekhaya insizo qhamuka ebrem esigodini sakamahlathini ekhosini ntokazi esihlubeni sami ngivula uthando ishibe ingene madevin ithi sorry kuyokuthegini kadina ngaseliyangishisa manje impela le ntokazi itonde esithebeni okwengonyawo ishibe waphimisele la mazwi emadlebeni kwesengathi ngidalela umzili lwakusihle ithi impela ngamfunga umama ngiqinisile ngithi kuwe ukuthola umuntu wesilisa empilweni yami lokho bengingakazi ngakhuphi phela nina ningasithembisa izulu ngamaqhingeni manifuna ukusiluza make nasuza izinhliziyo zethu ma sengifuna ukusiluza ngezimhlophe ngakwamukela ngakufaka enhliziyweni ngakuthanda amasuzuzo konke ukudinga amasufuna ukusithutha njengoba usuzozenza msula nje emehlweni ami ugcinene uzongiphelela isithutha yebo bhuda ngiziphele ukuzigqaja ngiphila ngosiko ndulo impela bhuda ungangifanisi nala mantombazane ufika ukhulume kabili adida ubucobo obusemazikeni ma sekunika lonke uthando lwawophelele mina bhuda uma udinga mina sinikele ngethemba lakho oluphelele emagqekeni akokhabazela ushaye zonke ziphelele uyobe usuzuza uthando lwami lonke oluphelele ngithi into kazi ngicela ungifake ey'cathulweni zakho ungifake enhliziyweni yakho uthathe la mazwi afake ezindlebeni zakho ngithi kuwe ntokazi angeke ngikuthembise izulu lomhlaba futhi angeke ngikuthembise icathulo zegolide phela ngizokuthembisa inhliziyo yakho ngizobonisa uthando lweqiniso ngikuqalela uthando ngabalengiso ngikubonisa uthando lwey'mangaliso uthando lwethu ngifuna lwelenhliziyo ngezwe ngibo sengishilo ngedolo phansi ntokazi uyangifaka nokuyangikhipha engibuke ey'nhlamvini zamehle engigqolozela okwakubani uphendula ukuphila ngolwasendulo usibona usumanzi ngishinika nje amanzi ebhakedeni aphelele kwena emzimbeni ishibe ngifulathela ngamazwi ahlaba ayiwashiya enhliziyweni ithi futhi ikhathazo labuyela emfuthweni amaqhinga akhe akanakuvula kuyama enhliziyo vele uwachithe la manzi ibalekile nemfu impela mshana into kaseqotho ibona ngesikhathi sayo ukuziphatha kwabo ubuqotho bayo ungamshiya ubambe ngezathu mshana andilimbumbe kwampela
Thank you. Everything you're missing, let me be your confessional, your confessional. I can be different, give you everything you're needing. I'm done playing, I'm here waiting. Don't leave, don't leave, don't leave, don't leave.
Yeah. Drink from the foreign cup, fill Time is. take heed, watch and pray. Take heed, watch and pray.
You don't know when the time is, you don't know when the time is.
You don't know when the time is.
You don't know when the time is.
shall speak of the wretched seed that washed its flesh. Mothers crying for their young, followed up by this. This poem shall say nothing new. This poem shall speak of time, time unlimited, time undefined. This poem shall call names, names like Lumumba, Kenyatta, Nkuma, Annibal, Atherton, Malcolm, Garvey, Haile Selassie. This poem is vexed about apartheid, racism, fascism, the Ku Klux Klan, riots in Brixton, Atlanta, Jim Jones. This poem is revolting against first world, second world, third world, division, man-made decision. This poem is like all the rest. This poem will not be amongst great literary work, will not be recited by poetry enthusiasts. It will not be quoted by politicians or men of religion. This poem is naive. Bombs, guns, blood, fire, blazing for freedom. Yes, this poem is a drum. Ashanti, Ma Ma, Igbo, Yoruba, Nyabingi warriors, Yahuru, Yahuru, Namibia, Yahuru, Yahuru sweater, Yahuru Africa. This poem will not change things. This poem needs to be changed. This poem is a rebirth of a people, a rising, awakening, understanding. This poem speaks, is speaking, I've spoken. This poem shall continue even when poets have stopped writing. This poem shall survive, you, me. It shall linger in history, in your mind, in time, forever. This poem is time, only time will tell. This poem is still not written. This poem has no poet. This poem is just a part of the story. His story, her story, our story. The story is still untold. This poem is now ringing, talking, irritating, making you want to stop it. But this poem will not stop. This poem is long, cannot be short. This poem cannot be tamed, cannot be blamed. The story is still not told about this poem. This poem is old, new. This poem was copied from the Bible, your prayer book, Playboy magazines, the New York Times, Reader's Digest, the CIA files, the KGB files. This poem is no secret. This poem shall be called boring, stupid, senseless. This poem is watching you trying to make sense from this poem. This poem is messing up your brains, making you want to stop listening to this poem. But you shall not stop listening to this poem. You need to know what will be said next in this poem. This poem shall disappoint you because this poem is to be continued in your mind. In your mind. In your mind. In your mind. In your mind.